Neke atu I te ono tau, te motu whānui e matapaki ana I te kaupapa takutai moana. Engari kei te marama rānei te katoa ki āna taipitopito me tōna hohonutanga.
Kei te mōhio katoa tātou, he aha te one. Engari kei te mātou rānei tātou, he aha te takutai moana, he aha hoki te papa moana?
No. Ki hai awi mōhio ki tira.
Is it where the water comes up to the highest point?
I guess it's just from the shore to, you know, out to the sea, I guess.
Anei te takiwā o te takutai moana, ko te whenua mai te tohu taipari, ā te kaumārua mairo ki waho. Ko ia te papa moana me te wāhi māku o te one. Ko te kōwhiringa pai ki te kāwanatanga, kia noho ngā takutai moana hei takiwā mo te iwi whānui. He aha te tikanga o tēnei.
Means like the public will earn it and said like not one person will earn it, everybody will earn it.
Ko tētahi o ngā whakarere ki e tanganui, ka whai wāhi te Māori ki te whakamana I ōna tikanga tuku iho. He aha ēnei momo tikanga?
No, I haven't got a clue, eh? Customary rights? No.
Customary rights is like who, if the Māori people were to own the land, who they would access the land, you know, to the foreshore.
Kaore anō te kāwanatanga kia āta whakamārama mai, he aha ngā tikanga tuku iho a te Māori. Engari, te āhua nei, ka whai wāhi te iwi, te hapū rānei, ki te whakahaere I tōna rohe takutai moana. He ta gardener, te karere.